Turi ku munsi wa kabiri kugeza rya 11 kwezi k'umunani mu mwaka wa 2020 ndabaye ikaze nshuti bagenzi mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance kaze mu makuru tugira tubashikirize nayo aza kuba hagaze nk'inkuru zikurikira Daniel Gérard Ndabirabe ni wasigaye aramutswa inama nshinga mateka ariko rero ngo nikemezo cerekana yuko intwaro shasha Evariste Ndayishimiye itanezwe gusubi kugarukira intwaro rusangi mu Burundi ku matora nyene yashizeho Gérard Daniel Ndabirabe abanywanyi b'umugambwe CNL ntibashimye gukurikirana ayo matora bagiriza inama nshinga mateka guhonyanga amategeko agenga ishigwaho ry'abagize inama ry'abarongoye inama nshinga mateka nayo mu kiganiro ku isoko muraza gukurikira ico abanyagihugu bavuga ku ikoreshwa ry'umwavu w'ikizungu ukoreshwa n'ishyirahamwe FOMI byose mucambi kwikurikira mu idonido rya yamakuru mukuru mushasha w'inama nshinga mateka ategekanya kunagura igisata c'ubutungane mu ijambo ryiwe mu mpera z'indwi ihezigiye hatogwa abagiye kurongora inama nshinga mateka Gérard Daniel Ndabirabe yahamagariye abashinga mateka kwegera abanyagihugu babatoye bakababera intumwa kurikira Gérard Daniel Ndabirabe
mwebwe twese twarako tengelezwa kumva rero ko abagushize imbere bazokenera kumenya ibyo dukora bakaboneraho no kuturoza bakaboneraho no kubaronsa inyigisho muzobaha umusiguro muzobaha n'ibyo mukora musabye rero kubatumira kuza hano mu nyubako zo mu kigobe kwirabira no kwihera ijisho mu byo dukora hanyuma uko musubiye mu mitumba iyo muvuka mugasangira ikiyago kandi mwungurana ubwenge mwebwe nato muraba mugire muragira inyifato nziza muraba disipline mukore ibikorwa mubikunze mube akarorero mubabatoye no muri bagenzi banyu musangira amabanga nabaha akarorero ubu turamaze igihe imyaka itari mike twumva bavuga bati mu butungane hariho bamwe badakora neza harimo akarenganyo katari gakeye twebwe twahamagara umushikiranganji akaba adusigurira bya nyina ubu harageze cyane twaranacerewe yuko abakozi bo mu nama nshinga mateka nko ku kibazo cy'ubutungane ko n'akarore hanze bashobora gutanga amastrategi bakiga bagatanga ibyiyumviro bitomboye abashinga mateka bashobora gukoresha kugira ngo baterere leta muri icyo kibazo kijyanye n'ubutungane
ngwitogwa rya Daniel Gérard Ndabirabe mu kibanza cy'umukuru w'inama nshinga amateka ngo bigiye gutuma intwaro rusangi yibagirwa mu Burundi uwo mwihwezo akaba Rwarundasi yatunga imana yahoze mu mugambwe CNDD-FDD akaba n'uwagendanye na Gérard Ndabirabe bakiri mu ishamba Rwarundasi yatunga imana akongera akavuga ko uwaherutse gutogwa muri icyo kibanza aje gutanga amategeko ku bashinga amateka kuko muri kamere kiwe Gérard Ndabirabe ntaganira n'abantu
gutogwa kwa Gérard Ndabirabe cyangwa kugenwa kwa Gérard Ndabirabe kubw'inama nshinga amateka nobanza kuvuga ko ari nk'ubutumwa ku bashinga amateka no ku Barundi bose cyane cyane abanyepolitike ko ibijyanye na demokarasi twovyihoza ni ukuvuga twoshira ndi buvuge aka agapfukamunwa ku munwa kugira ngo ntidusure kuvuga ibya demokarasi muti kubera iki mfatire ku bintu bibiri gusa musanzwe muzi ku ibwirizwa nshingiro byari uburigenga Burundi muri iki gihe ryashyizweho mu 2018 ibwirizwa nshingiro ridaha ububasha inama nshingamateka cyane cyane nko kubijyanye n'umukuru w'igihugu kubijyanye n'umukuru w'igihugu murazi yuko nta bubasha rifise naho ryotore ibwirizwa umukuru w'igihugu atarishatse areka kurishyira ku mukono ikaba ribaye impfaguzi ntibashobora gukura umukuru w'igihugu ntibashobora kuvuga iki no kuvuga n'abashingamateka ubwabo bonyine niyo wabara ntacyo bagiye kumarira igihugu by'ukuri kuko nta bubasha bafise icya kabiri rero ni uko uyu Gerard Ndabirabe aje nk'uwuje gutegeka Gerard aje nk'uje guha amategeko abashingamateka kuko muri kamere yiwe si wa muntu yumva ko ashobora kuganira n'abantu guharira n'abantu ngo baharire bashobora kumutsinda kuciyumvira twebwe twabanye igice gitoya jewe twarabanye igice gitoya tugiri ugamba harakantu yigeze kugira yaremeje abantu ko kugira ngo bateke inyama zifise isuku ari ukuzironga mu isabune arabibemeza atako arabikora akoresheje isabune y'ifu ya omo naho aho byariko birabera aho twari twayiguze ntabwo yitwa omo ariko arayikoresha araronga inyama akoresheje isabune biramutse n'ubwo bagiye kuteka ya isafuriya yaduze urufuro gusa dufatiye ngaho gusa aba bashingamateka nagira ndababwire rero azobemeza azobabwira ko bemeza nibwirizwa atanuzi iyo izoba rivuga
rero ndasi yatunga imana arababajwe kandi n'ubwicanyi bumaze iminsi bukogwa mu bice bitandukanye by'igihugu aho imiryango imwe imwe yicwa ituririwe mu mazu yabo aboneraho nakagiye kuguhoza imiryango iburira babo mu rugo bwicanyi
turiyamirije bwicanyi bwose buba ariko n'ubwicanyi cyane cyane nk'ubwo bwo gufata kiremwa muntu bakabaturirira mu nzu ikibazo nicyahe mbega kugira ngo inzu ishe abantu bariyo bariko baraboroga nk'ukumengo baba ahantu hatagira abantu nk'ukumengo baba ahantu hatagira abategetsi nk'ukumengo baba ahanuzi bo ku mitumba ntibabaho nk'ukumengo baba kuri b'imigambwe na cyane cyane b'umugambwe uri ku butegetsi ntibabaho mbega zambonera kure bavuga ko zirara zirakizura zikizura ibiki birateye amakumva yuko ibyo bintu bishobora gushika zambonera ko zivuga ko zikizura ntagire n'umwe n'uwo ziserukako bisigura iki mbega ubwo butegetsi buvuga ngo ni leta nkuzi leta mbyeyi uyu munsi ni mbyeyi gute abantu bariko barapfa muri ubwo buryo turahojeje imiryango yabuze cyane cyane yabuze muri ubwo buryo turahojeje n'abarundi bikora ku mutima kandi
Oya kaba yari Leo Nidasi hatunga imana yahoze mu bwambwe CNDD FTD ubakaba arongoye umugambwe PTD girijambo ishigwaho ry'inzego zitwara inama nshingamateka ni ryakurikije amategeko ibi nibishikirizwa n'abashingamateka 32 bo mugambwe CNL bakaba babishikirije mu rwandiko basohoye kuri uyu wa mbere abo bashingamateka bakaba bose batashimye kwitaba ibyo bikogwa byariko bibera mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka yariko iratora izo ndongozi n'inkuru ya Rodrigue Ndikumwami
Muri urwo rwandiko abashinga amateka b'umugambwe CNL bakaba bavuga ko batashimishijwe n'ingene inzego z'abarongoye inama nshinga amateka zashizweho aho bavuga ko zitakurikije amategeko agenga igihugu eka ningeni zonzego zishigwaho bikaba hanini ari byo byatumye abashinga mateka bo mugambo SNL banse kwinjira kujya gutora muri ugo rwandiko nyene abashinga mateka bakaba biyamiriza ibishikirizwa eka ninyandiko zica ku mbuga ngurukana bumenyi za bamwe barongo igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu biro by'umuhuza w'abarundi zibiba amacakubiri mu Burundi bikiye kubiri n'amategeko y'ubumwe bw'abarundi muri ugo rwandiko kandi abo bashinga mateka bavuga ko bafatanije n'umukuru w'uyu mugambwe Agaton Rwasa bakemeza ko bazoserukira abanyagihugu mu gukurikiza amategeko na cyane cyane akarangamutima k'umugambwe SNL abashinga mateka mu mugambwe SNL bagasoza iryo tangazo basaba abanyagihugu muri rusangi na cyane cyane abari mu mugambwe SNL kudakurikiza amajambo y'ububeshi aguma aca ku mbuga ngurukana bumenyi kugira nibagwe mu mutego w'abasanzwe babesha babicishije kuri iyo mihora
Arakoze rero dirigendi ku mwami mu kigabane ku isoko cuno musi turaba ukundi fumbire y'uruganda rwa Fomi ikora inyuma y'umwaka imaze itanguye gukoreshwa mu Burundi ku isoko tugishikirizwa na Thierry Bigirindabi
Abarimyi mu Burundi umwaka w'uburimyi 2020 wose bategetse gukoresha ifumbire y'uruganda rwa Fomi hagati mu gice cirima cyo kumutasuro hari mu mpera z'umwaka uheze mu kigabane ku isoko twarababwiye ukuntu iyo fumbire ihinguwe ico gihe abanyagihugu bari bamaze kuyikoresha ariko batarimbura ico gihe hariho n'abanyagihugu bari bamaze kuyidogera kuko bidakora neza nk'ifumbire bari bamenyeye gukoresha none iyo fumbire yagize ingaruka izihe ku mwimbu wo muri uno mwaka uruganda rwa Fomi go baruhingura ifumbire ihagije Ibindi tukaduce hirya no hino muri kino gabane ku isoko cyo kuri ubu wa munani nyandagara umwaka w'2020 Thierry Bigirindabi njiga ndakibashikirize ndabahaye ikaze Yaba irima ry'agatasi canke igimpeshi uno mwaka umwimbi waragabanutse cyane imvura yaguye ari nyinshi igatwara imirima iri mu byagize ingaruka ku mwimbu Aiko nifumbire ihiguriwe mu Burundi y'uruganda rwa Fomi iri mu vyidogerwa n'abanyagihugu ko yatumye umwimbu ugabanuka kubitegwa bimwe bimwe mugenzi wacu Bertrand Ndakuriyo wa Radio Inzamba yaraganiriye na bamwe bamwe
atangaza ko akoresha ibyo myavu n'abafaye twarabuze umwimbu nko twabara turo nka ibiharage bikamera bihishiye gose nko kumenya nta mwabu wigeze ushiramo ariko kambere cyo kresha abantu twarari matukimba n'ibi bikagenda neza ariko twarumiwe nta naho bavuga kobera mvuze nyene cyangwa twakuri kurarwanya leta
Natugira yuko ari ifumbire nziza ishobora kubinasumbya uburyohe uyu mwavu twara dukoresha bita DEAP ariko rero ibyo tubirabye ikijyanye n'umwimbu twabonye umenga ntibimeze neza n'ukuri ntibimeze neza ati gute uturade nk'ibigori warushira mu bigori cyangwa mu biharage urade ukuntu ibiharage cyangwa ibigori byahora bikura harimo DEAP siko bikura dukoresheje ifumbire ya Fomi kagera ahubwo dusabe abajeje kuwukora yuko boraba bakaraba ikintu bohinyanyuramwo
Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu majambo amazi iminsi ashikiriza avuga ku by'uburimyi ikibazo cy'ifumbire nta kigite bako. Emile Nibasumba mwaragize amatohoza mbere mwaranavuganye n'abahinga batari bake bazi by'ifumbire ya Fomi. Mbega muri urwo ruganda bayirimbura gute inyuma y'umwaka wose imaze itanguye gukora.
Ingingo yo gutangura gukoresha ifumbire ya Fomi abahinga batubwiye ko yabaye ingingo ya politike kuko ngo ntibari bwaheze kugira ivyigwa no kuvuga ubushakashatsi bwingene iyo fumbire yategerezwa gukora rero bavuga ko umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yababwiye ati nimuhagarike ivyo vyigwa turatanguza uwo mugambi wo gukoresha ifumbire Fomi urumva ivyigwa babiciriye hagati muribuka ko mu kwezi kw'icenda hari imbere itariki 17 zo mu mwaka uheze ariho batanguza ku mugaragaro ikoreshwa giyo fumbire y'uruganda Fomi ngarutse ku kibazo cyanyu Thierry biragoye kurimbura igikogwa ifumbire Fomi yakoze muri uwo mwaka uheze kuko amasoko yacu mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije atubwira ko igisata kijejwe gutanga ibiharuro kidakora neza ngo ntigikora neza kubera gitanga ibiharuro bitari byo vuga ko ari biharuro bidahuye na gato nibiba biriko birabera ku rubuga urumva rero ngo biragoye kurimbura ikindi nacyo ngo cyari gufatigwa ko ni ibintu bijyanye n'ikirere ukuntu cyari kimeze muri uwo mwaka wirima uheze bakaraba kandi ingene uburyo abanyagihugu bakoresheje iyo fumbire ubuhinga bakoresheje ivyo byose nivyo bategerezwa gufatira ko ariko nk'akarorero kubijyanye n'ikirere imvura yaguye nabi yarahitanye imirima itari mike imirima y'imiceri n'iyindi nyene urumva ngo bica bigorana kugira ngo bamenye ko ifumbire fomi yakoze neza canke yakoze nabi
ariko Emile mwavuze ko ifumbire ya fomi yatanguye gukoreshwa ivyigwa bitarahera mbega byo bifite ingaruka ku mwimbo
ego cyane byaragize ingaruka mbere si ku mwimbo gusa ni no kusinde ndimwa bitegerezwa kugira ingaruka ku bw'abahinga twavuganye bakora mu bushikiranganje mbere n'abakora muri fomi kuko ubushakashatsi ntibwari bwahere bisigura ko hariho urugero rw'ibigize irya fumbire bategerezwa kugira kuvuga bati iyi fumbire igizwe niki 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 ku rugero rungana gutya ivyo byose ntivyari bwabe rero nkivyo bitabaye urashobora nk'akarorero gushiramwo ifumbire ugasanga wayishizemwo wakoresheje urugero ruto rw'ivyategerezwa kujamwo aho rero abo bahinga baca bavuga ko bica bituma umwimbu utaronka umwimbu wategerezwa kuronka ikindi nacyo urashobora no kurenza urashobora kurenza urugero rw'ivyari vyari kuba biri muri iyo fumbire hanyuma naho nyene hari ingaruka mbi cyane cyane no ku mwimbu uzokurikira mu myaka izokurikira ikindi nacyo urashobora gusanga iyo warengeje urugero kubigize iyo fumbire urashobora gusanga nk'umuceri canke ibigori waronse umwimbu mwiza ukaronka umwimbu mwiza ariko bavuga bati utegerezwa kugumana mu mutwe ko naho waronse umwimbu mwiza isi yoyo wayitituye bishobora kugira ingaruka mbi ku mwimbu uzokurikira mu myaka izokurikira ikindi nacyo yindi ngaruka mbi yugushiramwo ifumbire ugasanga ibigize iyo fumbire vyarengeje urugero nuko iyo fumbire ikihumanya ajya mazi aba ari mu kuzimu bita nappe phréatique ajya mazi mukaba muzi ko ariyo usanga agiye mu masoko abanyagihugu bavomamwo amazi urumva ayo mazi aba yahumanijwe niyo fumbire kandi iyo fumbire ikaba muri rusange iba yahumanije ibidukikije
Emile biravuga ko fomi ifise umwimbu w'ifumbire ukwiye abanyagihugu bakeneye
bavuga ko mu bisanzwe igihugu cyose abanyagihugu baba bakeneye ifumbire itarenga amatoni 70,000 urumva ko iyo abanyagihugu bakeneye ari nke ugereranije n'ihingurwa mbere abo bahinga bakavuga ko uravye abanyagihugu usanga bakoresheje ifumbire ingana n'igice mbere rimwe rimugasanga ntishika n'igice ciba yahinguwe n'ugo ruganda fomi urumva rero ifumbire irahari mbere hariho n'ingorane usanga abategetsi bo hasi imbere nabo hejuru bagira urudandazwa ruteye kubiri n'amategeko urudandazwa rw'iyo fumbire bakayijana mu bihugu bibanyi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere na Tanzania naho ubushakashatsi butaheze naho bahisemwo gukoresha ifumbire fomi mu mirima y'abanyagihugu kandi bitizwe n'ingaruka bijanye iyo fumbire fomi itungisha abategetsi bamwe bamwe bayijabukanye bakayijana mu bihugu bibanyi bahonyanze amategeko y'igihugu
murakoze cyane mire nibasumba kuri no muco muhaye abarimyi mbere muhaye n'abanyagihugu muri rusangi kuvyerekeye ifumbire y'uruganda rwa fomi
ni kuri iki kiganiro ku isoko tuke zisozera kwa makuru turiko turabashikiriza mwakoze mwese mwafashe amayo kudukurikira naho kurindi sango tuzoba dusubira.